Akuna, nenda kwa shosho.
Yeye ndio wa kwanza jikoni na wa mwisho kukula.
Ningerudi kila siku juu ya dishi yake.
And she gives the tightest hugs.
And I'm making you food more because I know I'm
coming. Na kitu kidogo baada ya karamu.